Τι θεαμική σου πράγμα!
Celebrate kaka mama, mama yuko hapa, and today is Mother's Day. Tunasema shosho. Shukran sana and thank you very much. We love you. Tunakupenda, tunakupenda zaidi. Mimi mzungumzaji bagana.
Mashallah. Goodness. Hey. Mashallah.
Amin.
Amin.